way that you carry yourself. Baby, if you let me, tell you what I'll do, I'll take care of you. I'm loved, I'm loved and lost, just the same as you. So I know exactly what you've been going through. If you let me, hear what I'll do, I'll take care of you. Never, never, never have to worry no more. You may never have to cry. I'll be standing beside you. Won't you say, baby, that you'll be true? You'll have no doubt in my mind just exactly what I'm gonna do. And if you let me, here's what I'll do. Here's what I'll do. I have to take care of you. Thank you. Da 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 da